Nā, kei Dublin I tēnei wā nei, tētahi rōpū pakihi Māori āhua nui nei, he rangahau ana, kei te whaitua nui rātou o Airani, e ako ana I ngā kōrero mo te whakamahinga mai o te hangarau me te auahatanga, kia ngī tūai ngā pakihi o Airani. Hei tā Irena Smith, kei reira tētahi kahika kōrero Māori, e rapu hua ana mo tōna rohe.
Dublin, he taone ki katoa I ngā whainga mo te hunga whakangao pūtea.
He tino hoa rātou ki a mātou, e nui a rātou manaakitanga.
He rautaki whakahaere tā te kaunihera, e tūwhera ana te ringa āwhina ki ngā pakihi pēnei me ngā Māori nei, kia āwhina ki te whakapakari I a rātou mahi.
We have a diverse, inclusive city that attracts the best of the multinationals in the world, the best of innovation, the best of entrepreneurship, but we also have this incredibly rich cultural and heritage and arts community.
Hei tā Ming Foon, ko turanganui a kiwa hoki tētahi wāhi, ka tae te ako I ētahi mātauranga I Dublin, me te whakatinana ki te wā kāinga.
Ko rātou economic development strategy, he pai tēnei ikoniki, nā te mea kua tarae tērā rautaki ikoniki, ka kawea mai tērā ki te kāinga.
Mai ngā pakihi a iwi, rorohiko, hangarau, whakangao pūtea hoki, kua tae mai ki te ako e ngā arahau e putai te ihu ki Aotearoa.
Hara mai ki konei, ka āta haere, ka āta whakaaro, ka āta kōrero, ka tiaki pai, ngā tuakana me ngā taina, ka huitehi ngā whakaaro.
He taone tēnei kua whakamahia I ona rawa katoa kia whai paenga ai te nuinga. He rā no hoki tēnei kua hangaia he piriti I wāinga I tētahi taone pakupaku o Aotearoa e tūhono nei rātou ki ngā kaupapa whakapakari ake I te oranga o ngā tāngata.
Ko te kaupapa ātāua ki āua, ka tūtaki tātou ki a rātou kānohi ki te kānohi. Ka tai e mātou I te wā. Ko hoki mātou ki te kāinga, ka tae e mātou ki te waia ki a rātou, ki te mōhio rātou ki a mātou, hei whakatutuki ngā mahi hei āngitū mātātou.
Pōpō, ka tae atu te tira toi whakangao nei ki Belfast, ki reira whakatau ai tētahi whakaitanga nui, I wainga I tētahi pakihi Māori, me tētahi kamupene hanga hōtaka rongonui. Irena Smith atu I Dublin, te karere.